Johale Dhowath Madunga e kaunti ma Kisumu kaluwore gi pong' mar nam Lolwe. Johale Dhowathno koro mor kaluwore ni chendo mag ohala chako chier bang' nam Lolwe dok e wang'e. Rochruok ma kamano giwacho ni nokelo lal kendo riembo thoth welo, kamoko kuom johala e Dhowathno bende nodar kendo kelo lal e thuolo mag tije. Kata kamano gimor gi kinde ni magiwacho ni kwand welo koro dhi nyime kamedore. Kendo chenro mag weche ohala e Dhowathno medo nyago olemo. Gin gi geno ni weche limbe biro medo jiwre alwora ma nam Lolwe ahinya to e Dhowathno kaluwore gi chal mar lwasi makare.
Naseloko rech higni 29 kaloko rech, lakini wang'ni to pi nopogo nam mokelo pi mo ma green cha, ma kiketo rech to rech kethere dakika achiel. Ma kidhi uso ni ng'ato rech to wacho rech okethe, to rech to biro kangima, to pi ma green ema ne ketho rech. Wanyalo nyiso welo ni pi mane green cha ema ne ketho chiemo, emomiyo chiemo ne biro karach, to sani to gibi rech biro kangima.
Diro makende Dunga Beach ka ohala ne rach, kendo wan kaka joma savo welo wabedo gi hinyruok niwach welo noluor biro ka kaluwore gi pi. Pi nopong' maonge kuma ne ginyalo luwo. Kendo sani wayudo welo mopogore opogore, wayudo welo moa Mombasa, Nairobi.
Sani koro en surprise ne ng'ata ng'ata, ka gibiro to gineno ka wan gi new look, waseloso gik moko koro dhi mbele. Kendo welo wasechako nwang'o biro maber gi buok, ka watimo changes ma ne ok gi-expect. Omiyo kata jothurwa manyocha nigi toni ati ni pi nam kao kare, nam kao kore. Wasetimo mwanyalo, Nyasaye bowinjo ywakwa.